ngithengeleni. Sakhele mntanami. Kusukela ngomzuzu wokuqala ngikubona ngangazi nje ukuthi uzoba into enkulu empilweni. Engingakusho nje kuwena ukuthi ungakhohlwa ukuthi umama uyakuthanda and ngikufisela konke okuhle. Kumkhulu uBusisiwe mntanami.
And the Grammy goes to Bayek, Wuttercalin, Sox Bikini, and Nam Sero Sikone!
This moment right here to anybody who's in Africa just proves and affirms that every dream is valid.